Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 48 bice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 bice bitatu ijwi rya Amerika mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero 19.22. Naho ku rubuga rwa internet turi kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube Radio yacu VOA. Ndaramukije rero mwese nshuti banywanyi baradijwe rya Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ninge basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru dutegura tukanabagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Nyakiriba mu karere ka Rubavu mu Rwanda bavuga ko bibasiwe n'ubujura n'ubugizi bwa nabi bagasaba leta kubarenganura kuko batinya kuba bakwicwa.
None munari mfite ihene nkuru ebyiri z'amajigija ejo barazibaze ninjoro mu nzu yazo. Ubwo rero kwebwe icyo twasaba ni ukugira ngo leta dusabe n'umutekano ubugingo bwacu.
Uwo ni umwe muri abaturage b'Inyakiriba. Mu Burundi kuri uyu wa mbere habaye amatora y'abajyanama bo ku mitumba n'abamakaritsiye. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko azabahozaho ijisho ko adashaka uwahohotera umuturage ashinzwe. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho nyuma y'ishyaka ry'abademokrati mu cyumweru gishize abarepublikani nabo baratangira inama kaminuza yabo kugira ngo bemeze kandidatire ya Donald Trump mu matora y'umukuru w'igihugu ataha. Naho muri Mali agaco k'abasirikare kahiritse ubutegetsi katangaje ko kazaba gategereje amatora kugeza mu mwaka 2023. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya nimuge kure ya radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ishyaka ry'abademokrati mu cyumweru gishize abarepublikani nabo baratangira inama yabo kaminuza kugira ngo bemeze kandidatire ya Donald Trump mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 11 gutaha. Inkuru mugezwaho na Thomas Kamirindi.
Inama y'abarepublikani izageza kuwa kane izaba itandukanye n'iy'abademokrati yabereye ku buhanga bw'amashusho ya video ubwonyine gusa. Yego n'abarepublikani nabo bazabukoresha, ariko igice kinini cy'inama yabo kizaba nk'uko bisanzwe abantu bahurira hamwe muri mitingi batitaye ku cyorezo cya virusi ya corona. Usibye abantu imaze guhitana barenga 175,000 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatumye n'ubukungu bw'igihugu bwitura hasi cyane, abantu amamiliyoni batakaza akazi kari kabatunze. Abarepublikani muri iyi nama bazihatira kwemeza abaturage ko Perezida Trump akwiye manda ya kabiri bahereye ku byo politiki ye yagezeho mbere y'iki cyorezo cya corona, kandi ko ashobora gukora ibirenzeho aramutse yongeye gutorwa, no kwerekana ko kuri bo kandida w'abademokrat Joe Biden adashoboye. Muri iyi nama Perezida Trump ubwe azajya avuga ijambo buri munsi, bitandukanye na Joe Biden warivuze rimwe gusa ku munsi wa nyuma w'inama kaminuza y'abademokrati mu cyumweru gishize. No ku munsi wa nyuma w'inama y'abarepublikani ku wa kane Perezida Trump azavuga ijambo rya nyuma risoza inama, yemera ku mugaragaro ko azahagararira ishyaka rye mu matora yo mu kwa 11. Azarivugira kuri Maison Blanche aho akorera. Abademokrati barabyamagana bavuga ko bidakwiye kubera ko ari inyubako ya rubanda rwose atari y'abarepublikani.
Perezida Donald Trump yaratangaje uburyo bwemejwe n'ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bushobora kwifashishwa mu kuvura COVID-19. Frederic Nkundikije akomeza inkuru.
Perezida Trump yatangaje inkuru y'uruhusha rwo gukoresha umuti wiswe plasma de convalescence eje ku munsi wa mungu. Trump yavuze ko uyu muti ugiye gukemura ikibazo cy'ico kiza utagisubira inyuma, mu gihe umwe mu bategetsi biwe bakuru bajejwe amagara abantu yavuze ko ari intambwe ikomeye mu nzira yo gutuza ico kiza. Yamara abahinga mu vyerekeye amagara y'abantu bavuga ko uyu muti ugikenewe kubanza gusuzumwa imbere y'uko abantu batangura kwigina. Mu gutangaza iyo nkuru imbere y'uko ikoraniro rikuru ry'umugambwe wa Repubulika ritanguzwa icyese uyu munsi ku wa mbere, Trump yishyize imbere ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika FDA bigenduza bifungurwa n'imiti mu bisanzwe bifatanye ngo nk'iyo, kandi bikayitangaza. Iyo ngingo izotuma abarwaye kiza cya corona baronswa uyu muti. Yamara urwo ruhusha ntirumeze nk'uruhusha rwemewe n'ibiro FDA mu buryo bwitondewe.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu bashimye amasezerano Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biherutse kugeraho yerekeye imigenderanire. Ni inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Mike Pompeo yatangaje uno munsi kuwa mbere ko yizeye ko ibihugu by'Abarabu bizokwirikira Leta ziyunze z'Abarabu mu kugirana imigenderanire na Israel. Mike Pompeo yavuze ko hamwe ibindi bihugu by'Abarabu byofata iyo ntumbero ivuze kongereza umutekano mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi bikongera bigatuma ubuzima bw'abanyagihugu bwisununura kurushiriza. Benjamin Netanyahu wewe yatangaje ko ari giye gishasha mu karere ariko afise umwizero w'ukubana mu mahoro n'ibindi bihugu by'Abarabu. Netanyahu yahayagije kandi leta ya president wa America Donald Trump kutwigoro twayo tugutuma makungu asubira gufatira Iran ibihano byari byakuweho hisunzwe amasezerano yo mu mwaka w'2015 ku mugambi w'ubuhinga bwa nuclear bw'ico gihugu. Bitegekanijwe ko umushikiranganji Pompeo aja mu gihugu cya Sudani, leta ziyunze z'Abarabu na Bahrain.
Ku mugabane w'Afrika, hagaco k'abasirikari kahiritse ubutegetsi muri Mali katangaje ko kazaba gategereje amatora kugeza muri 2023. Frederic Nkundikije abafite iyi nkuru.
Ubasirikare bavuga ko bashaka gufata umwanya wo gutunganya ibwiriza shingiro rishasha imbere yo gukoresha amatora. Uyu mugambi usa n'unzo kwiyamirizwa n'abatetsi barongoye ishyirahamwe ryo mu bihugu byo muri Afrika y'Umurengero CEDEAO hamwe n'igihugu cy'Ufaransa cyahoze gikolonije igihugu cya Mali. Intumwa 15 zo mu ishyirahamwe CEDEAO ziriko ziratera kamu abasirikare batembagaje ubutetsi kabasaba kubusubiza mu minwe y'abasivile. Mu ntango abatetsi bari basavye ko Perezida Ibrahim Boubacar Keita yakuwe ku butetsi asubizwa mu mabanga yiwe. Yamara ico cyumviro gisani cahebwe muri iki gihe abanyagihugu isinzi bashikiye abasirikare batembagaje ubutetsi. Izo ntumwa zirongowe na Goodluck Jonathan yahoze arongoye igihugu cya Nigeria ziramaze kubonana n'abatetsi batembagaje ubutetsi barimwo Colonel Assimi Goïta umukuru wabo. Zarabonanye kandi na Perezida Keita yakuwe ku butetsi hamwe n'abandi batetsi ba leta yiwe bafunganywe. Izo ntumwa zatangaje ku biganiro biriko bigenda neza kandi ko hari ibitari bike bamaze kumvikana ko birimwo kurekura Keita.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru noneho yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Kuri uyu wa mbere habaye amatora abajyanama bo ku mitumba n'amakaritsiye. Perezida Evariste Ndayishimiye yihanije abagiye gutorwa ko nubwo batwara uduce twitwa ko ari duto abashinze ijisho, yemeje ko atazihanganira abayobozi bo ku nzego z'ibanze bahohotera abo bashinzwe. Inkuru mugezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eroje Birika neza uri Nairobi muri Kenya.
Umukuru w'igihugu yatoreye ku mutumba avuka ko ku ishuri nshingiro rya hitwa Bububu ku Musama wa komine Giheta intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi. Aje gutora yabwiye amenyesha makuru ko cyamutumye azinduka ku museke ari agaciro h'imitumba n'amakaritsiye kubera ariho umushinga w'iterambere. President Evariste Ndayishimiye:
mu Burundi twaramaze gusezerera intwaro z'igikenye, intwaro wishyiraho, ku buryo rero dutegereza kwitorera inzego none tutazitoye zojaho gute. Rero kuza ubwa mbere ni ishyaka ry'umurundi wese ategerezwa kuba afise, hanyuma bakamenya yuko ureke gutora hakaza gutora bakeyi uzotwagwa n'uwowe utashaka. Mugabaje gutora ari benshi ni ukuvuga yuko uwo mwahuriye ko muri benshi ni waba ari ntungane. Nicyo gituma nagomba ubwa mbere guhamagarira Abarundi bose kwitabira amatora ariyo yose, kuko uranka gutora uburuhiro uwatowe niwe aca agutwara akakurongora kandi ugasanga uri kuri idoga kubera wewe nyene ubugaba bwawe. Nicyo gituma bose bakumva yuko gutora ari itegeko. Hanyuma turabona yuko umenga amatora y'indongozi zo kumutumba hari haba bifata minenego. Mugabo kibagira yuko kumutumba leta y'u Burundi yamaze gufata kwa ariho hari tutagiterambere mu gihugu. Narabonye yuko muri leta dusigaye dufasha amakoperative tukasahiriza abenegihugu kugira ngo baje kubikogwa tubahe umutahe wo gutangura ibikogwa. None umva aho hantu leta yamaze gushira ingufu zikomeye baciye bahafata minenegwe. Murumva yuko za nzego bitorera ziriko zirakora uko zishobora kugira iterambere rize biba bisubiye inyuma naho nyene, kuko tudatoye indongozi zikerebutse mumva ko mutumba ucusubira inyuma hanyuma abene gihugu ntibashobore gutera imbere.
Kugira batera imbere, President Ndayishimiye yahanuye yanagabisha bagiye kuyobora imitumba n'amakaritsiye kwitwararika gukorera abo bajejwe kurongora aho kwigira ibiro biteze.
Nagira rero nkebure abatogwa bamenye icyo batoreye ntibabe bibaza ngo batowe ngo kugira ngo baze baje kuronka imibindi y'inzoga cyangwa ngo baze baje kunyonora ivyabene gihugu ubu ibintu byarahindutse abene gihugu barabona kandi twebwe indongozi nkuru batoye ngo tubarerekere ntituzokwihanganira abazi uko babagiye kwitoza kugira ngo banyonore kuko mu bisagara turabona ko baranyinyana ko umenga hari hamajya nibabimenye yuko kuba indongozi suko ryaho kuba indongozi no kwikorera umutwaro w'abene gihugu ukaba umusuko wabo ukabakorera kugira ngo batere imbere nawe ugire icyo uvuga uti naramariye abene gihugu
aya matora yabaje nama b'imitumba n'amakaritiye ni yasozere ya y'umwaka yari yatanguriwe na umukuru w'igihugu n'abashinga amateka yo kuba 20 ukwezi kwa gatanu akurikirwa n'abakenya uzamateka yo kuitariki ya 20 ukwezi kwindwi guheze ayo yose yatsinzwe n'umugambwe Sende DFDD uri ku butegetsi aya mbere umugambwe Sende utavuganwa n'ubutegetsi witwaye muri sentare yubahinze bwizwa nshingiro uvuga ko yatsinze ariko ari yibwa ikirego cyabo nta kuri cyahawe uwo mugambwe kandi wahavuye wanka gutora abagize ibiro bishasha by'inama nshinga amateka wemeza ko amategeko ngenderwa ko y'urwo rwego yahonyanzwe abatorwa kuri uyu wa mbere bategerezwa kuba baba ku mitumba n'amakaritse bitozamo babwirizwa kandi kwa afite imyaka itari munsi ya 25 barimo abakandida b'imigambwe hamwe n'abigenga ku mitumba irenga 2600 Burundi bufise umwe wose utorwa kabaje inama batanu eroje wika neza ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi twerekeza mu Rwanda aho bamwe mu baturage bo mu murenge wa Nyakiriba mu karere ka Rubavu bavuga ko bibasiwe n'abajura n'ubugizi bwa nabi barasaba leta kubarengera kuko batinya ko bashobora no kwicwa ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana
kubyo bagenda badukorera tubona badashaka kudutura hano
kuko n'umwe mu baturage bo mu mudugudu wa Bwiza mu kagari ka Bisizeho mu murenge wa Nyakiriba mu karere ka Rubavu arasobanura icyo bene bagenzi be bita kwibasirwa n'abitwikira ijoro bakabiba kandi ubujura bukaba bwisubiramo ku bantu bamwe mu minsi ikurikiranye aba baturage bakeka ko kwibwa kwabo gufite ikindi kibyihishe inyuma nk'uko babivuga
icyo mbona kibyihishe inyuma uko nkeka nuko duteye turi babiri aho ngaho tukaba duturanye n'abandi baturage basanzwe nyuma yaho akabatwe batoteza nariho nkasanga ari nk'itoteza kuko kugira ngo bikube inshire ebyiri duturanye n'abandi hasanga hari igihe nakekamo n'ingingo bitekereza ahubwo
ikibyishye inyuma rero mbona ari umutekano muke mu kutadushaka hari yuko turi hano mwihariko rero n'abari ubwoko runaka ukuzira mu cy'umuntu ari cyo mbere ni cy'umuntu ari cyo yaziraga nuko tugendaho bashaka ko tutagomba gutura aho ngaho ubu ngubu kubona abantu batatu basangiye bava indi imwe baterwa iminsi itatu
aba baturage bavuga ko atari ubujura bisanzwe ahubwo ari n'ubugizi bwa nabi bubibasiye kuko kubagira ihene mu nzu yazo nyuma bagatwara inyama bishobora kuba byari nk'umutego kugira ngo bene zo babyuke nabo bababona urwaho babice
kubyo bagenda badukorera tubona badashaka kudutura hano kwazanye inka barazitwiba dusigariraho none ubu nari mfite ihene nkuru ebyiri z'amajigija ejo barazibaze ninjoro mu nzu yazo ubwo rero twebwe icyo twasaba ni ukugira ngo leta dusabe n'umutekano ubugingo bwacu naho abaturanye bo turabona badashaka kudutura hano kuko ni amahirwe ziraye nubwo zaraturengeye natwe iyo batubona bazaga kutwica ni ubugingo bwacu yizo hene batazibaga bari kutubaga icyo twabonye ni ukwishingiza mu bwishingizi bw'Imana cyangwa se tugatabaza na leta kuko ari umubyeyi w'abantu ariko turabona ko natwe bashobora kutugirira nabi isaha ku isaha
nubwo aba baturage baterura neza iyo muganiriye ku ruhande bakubwira ko ari ukwibasira ubwoko ingingo ica marenga yuko iby'amoko bitavugwa ariko mu mitima no mu ngiro byabanwe bigashimangira ko akiriho
twebwe twarebaga tukibwira ko ari abantu nkatwe yenda ko tuzagenda dushyikirana ariko ibyo bagenda badukorera biragenda bitwereka ko natwe amaherezo bashobora kutwica
cyari bisanzwe nta muntu twagiraga icyo dupfa kuba hari impamvu hari batadushaka nange sinyizi nabona abantu babiri mu mudugudu mu kagari ariko batoteza bikuba inshuro ebyiri nareba kugira ngo bikuba inshuro ebyiri ku ngo rero nkasanga binyobeye umutekano mbona nta mutekano dufite nta na mukeye
ubuyobozi bw'umurenge wa Nyakiri bavuga ko ibi bibazo by'aba baturage bubizi kandi ko hafashwe ingamba zifatika mu gusigasira umutekano wabo Tuyishimiye Jean Bosco uyobora umurenge avuga ko bamwe mu bakekwaho ubugizi bwa nabi bafashwe hakaba hagishakishwa n'abandi baba barafatanyije
icyo nababwira nuko njye ubwanjye nimugoroba abo baturage nabarebye turaganira bashira ubwoba bashira impumu turi kumwe ubuyobozi kandi ikimenyetso twabaha nuko abo bajura twamaze kubafata bashira impumu rero bashira impungenge turi kumwe nabo kandi nizera ko nta kibazo bazagira turi kumwe nabo nuzashaka guteza kibazo azafatwa kandi ahanwe nkuko amategeko abiteganya. Icyo rero twakora ni ugukomeza tugakaza irondo ndetse tugakomeza gufatanya n'abaturage kurinda umutekano kugira ngo batakomeza kwibasirwa.
Mu mirenge itandukanye mu karere ka Rubavu hamaze iminsi havuga ubujura buciye icyuho ndetse bamwe mu babigizemo uruhare bagafatwa bagashyikirizwa inzego zibishinzwe. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu bwana Habyarimana Gilbert avuga ko ibikorwa byo gushakisha abahungabanya umutekano w'abaturage bigikomeje.
Ntagiye ubujura butabayeho buri ubujura igihe cyose bwagiye bubaho aho bwishe cyo tuba tugomba gukaza ni ingamba zo kugira ngo tubukumire. Muri iyi minsi ni ibikorwa bikomeye biri gukorwa n'ubundi birakomeje rero. Abatarafashwe muri iyi minsi barafatwa uyu munsi cyangwa bazafatwa ejo. Icyo dukeneye ni uko dukomeza kubaka ubufatanye kuri uru rwego.
Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka noneho turebe niba gutanga ubumenyi cyangwa inyigisho mu ikoranabuhanga rigezweho ari ikintu gishoboka mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere nk'u Rwanda n'u Burundi. Mugenzi wacu Diane Nahazwe yabiganiriyeho na Professor Chantal Ndikumana wigisha imibare mu mashuri atandukanye yo mu Bwongereza.
Uwo mugambi ni umugambi mwiza mugabo usaba uburyo iyo website yo kuzoshyira ko ibyigwa cyane cyane ibyigwa nk'ibiharuro Igifaransa, Icyongereza na physique, biologie, chimie hamwe n'indi mikuru navuga ngo mu Cyongereza bayita computer science donc aho basaba kwiga informatique cyangwa ICT ni umugambi twasanga kwiyumvira hama turaronka uburyo bwo kugira iyo website mugabo rero n'umugambi usaba ubuhinga bwinshi n'uburyo iyo website irahari na bureau hama hakadosha ko ibyigwa bishobora ko gushikira novuga isi nzima mugabo ukabihereza cyane cyane abana muri Afurika bo usanga bataronka abahinga benshi bakwira imihingo yose yo muri Afurika mugabo urumva jena n'indiri Burundi kubera ego turashaka kuronka bigisha bigisha ibiharuro mugabo kenshi abantu baba barize ibiharuro bakabinonosora dusanga kenshi mu Burundi batagwiriye hama rero kugira ngo turonke inyishu y'izo ngorane twimbire yuko hoba icyo navuga nyine bita website mu Kirundi
nubwo rubuga rwa internet muzocisha ku ibyo byigwa byanyu
ego hagategurwa video hama iyo video igakurikizwa n'ibibazo ibibazo kugira ngo barare yuko umwana yumvise iyo rero ibyo bibazo bagaca babaha ubwo nyine bagaca babaha amanota baronse kandi bakabereka n'aho bakosheje bakabereka n'ukuntu bokosora. Ibyo rero usanga bitegurwa n'abantu abigisha banonosoye ibyo byigwa baba bigisha mugabo ikiza nuko kuri iyo website twimbire yuko umwana yose aronka ahejeje icyo kigwa yahejeje umwaka iyo nronka urupapuro rwemeza yuko yakurikiye ibyo byigwa bituma rero ashobora kuja mu wundi mwaka hama tugasaba rero abakoresha ibibazo ngaha yuko bokwemera yuko ibyo byigwa babishikiza ahandi baba bagiye kwiga mu ntara ngo twimbire ko umuntu yakoresha ibyigwa biba bikurikirwa ngaha mu Bwongereza muga tugasaba tuvuge n'abandi bakurikira iby'Igifaransa kugira ngo ntihabe gusa abantu biga Igifaransa cyangwa Icyongereza ariko bakurikira ibyo bintu
hanyuma azoba ari amafaranga azotangwa abo bana bazoyaronka mutegekanya kuzorihisha gute ikibazo cha internet kiracari ikibazo kikomeye mu bihugu bitandukanye nk'u Burundi ndetse n'ahandi mu bihugu bibanyi bazoshobora kuronka ama ordinateur abafasha kubikurikirana kuko umuntu kugira ngo ashobore kwiga akoresheje ubwo buhinga ategeza kuba afise imashini akagira niyo internet
Ego. Iyo tubajije kenshi mu bihugu byo muri Afrika usanga n'ibyo kuri internet irazimba mugabo umuntu haruye tuvuge nko kuri centre imwe usanga internet kuri kuma mashine ashika nka 25 usanga bakubihisha ku mwaka barashaka kukurisha amahera adashikana ibihumbi 400 by'amadolari ibyo bihumbi 400 by'amadolari ubiravye kenshi si amahera menshi cyane ku bantu boba baba hanze nuvuga ba diaspora barashobora gufasha aho bavuka bakaronka internet ku masantre aho bagomba gufasha hama ibyo by'amamashini nayo kenshi ngaha anye hari uburyo yuko kuronka amamashini ku buryo butari buniniya iyo ufite amamashini ugura ashika nka 20 sinogura ngo n'ibintu bizimba cyane n'ibintu bishoboka iyo hagiye mu gushaka ibintu birashoboka birashoboka kuko ndaharura nk'amamashini nka 25 abantu b'Abarundi naho boshira hamwe amahera make make umuntu wabishikako kandi umuntu agenda aragira buhoro buhoro ni umuntu ntavuka rimwe ngo yuzure ingobyi ugenda uragira buhoro buhoro gushika naho bakwiza igihugu birakunda cyane kuko n'abandi barabishoboye ega ego iburaya mugabo sinibaza ko ari ibintu bigoranye
gose ego travino ganza mukanya ariko tubanze tugaruke ku mirongo ya telefone Eric Ikaze
murakoze
yo uherere ni
ngende bujumbura muri komine na hangwa karise bikongo ya kabiri
akabazo canke intererano
akabazo nariko ushaka kubaza madam Chantal abikara daba uyu mugambi w'umushasha w'ishuri nshingiro hari icyo wofasha kuri uwo kuri icyo cyinjira cyiwe hanyuma akandi kabazo mbega kubera iki yumvi yoba yahisemo kwiyubakira ishuri rye ariko ntashake gufata mu mugongo uyu mugambi wa leta w'ishuri nshingiro kugira ngo afashanye na leta mu gutanga ayo ma ordinateri no gutanga ya interineti
ko yahisemo kwibakira ishuri ryiwe ntafatanye na leta sinzi ko imbere kugenda reka mbaje Chantal ko yumvise akaba dushaka kumubaza kuko numvume ngo bitandukanye nivyo mwatu
namwumvise cyane ishuri siko twayubatse ishuri ryubatswe na UNICEF rikoranye hamwe na n'ubushikiranganje bw'indero twese ntitwigeze dusanga amahera yo gutanga kubaka ishuri ishuri ryubakwa na leta hamwe na UNICEF UNICEF itanga uburyo bugatangwa muri mu bushikiranganje bw'indero twese nta buryo twari dufise bwo kubaka ishuri twese twavuze ko tudafite ishuri tubishikiza ubushikiranganje bw'indero ubushikiranganje bw'indero rero bukorana na UNICEF niko bwafashije kugira ngo turonke ishuri hama ayo ma ordinateur tuyashikiriza amashuri ya leta tukuvuga ngo tuyashikiriza ishuri ryacu ibintu byose bishikirizwa ubushikiranganje bw'indero ushikiriza intwaro yo hagati ni ukuvuga amakomune kuko urumva ishuri ryacu dushikiriza aho tubona dushikire kandi kubona ko bikenewe
hanyuma Eric watahuye kuri ako kabazo ko atari bubatse iryo shuri ariko byakozwe na UNICEF bicije muri leta y'u Burundi hama hariyo akandi kabazo wari wabaje kuvyerekeye umugambi ngene bashobora kuzokorana biciye muri iryo shuri mu mashuri nshingiro n'amashuri asa nk'amashasha mu Burundi madame Chantal mwo kwishura Eric
ego amashuri shingiro ukuntu umuntu ashobora kuyafasha nuko umuntu ashobora kuyashikiriza ibyigwa byiza dano nosowe n'abantu babahinga tuvuge amashure adafise abigisha bakwiye bigisha nk'ibiharuro canke bigisha physique canke bigisha les sciences de l'informatique bashobora guca muri ubwo buryo bakaronka ivyigwa binonosowe neza kuko haraha hari gisanga haba ubukene bw'abigisha bazi nobwa ibyo byigwa ibyo rero internet izoza kuba umuti w'ubwo bukene bw'abarezi mu bice bimwe usanga bigoye kuronka abigisha bakwiye kandi abayigisha babizi neza
murakoze cyane Eric kugira umunsi mwiza ngahe Bujumbura
ego wanashinamwe
ego ko murongo yindi hariko Eve ikaze nawe
murakoze ndabara mu kije kwizi ya America
aho herereye hama kabazo kawe
gendi njumba mu Burundi muri commune na Hangwa nari mfite akabazo nigira ndamubaze umusore mbanje kwanza kumuramusa umusore kwa ari ku hiri ya America ikibazo cyanjye nagira ndamubaze mwakubye yuko ari umwigisha yigisha mu gihugu cy'Ubwongereza nimba nihenze nuko nabibonye kuri Facebook
yego nibyo
ikibazo cyanjye ni iki n'umurundi kazi habuze iki kugira ubwo bumenyi afise abuzane mu Burundi kugira ateze imbere n'ugwaruka bw'i Burundi kugira n'igihugu gitere imbere biciye muri ubwo bumenyi wewe yaronse icyo nicyo kibazo cyanjye nari mfise habuze iki kugira aze mu Burundi kwigisha abarundi ubwo bumenyi afise
urakoze ugira umunsi mwiza
ndabaramukije neza Eve nta kibuze nico gituma niyumvira cyane igihugu canje kugira ngo ubwo bumenyi naronse ngaha mu Bwongereza ndabuzane mu Burundi nduciye kuri internet nje ndumuntu umwe turafise abigisha benshi b'abarundi cyangwa abandi b'abanyamahanga mugabo uravye amashuri ari mu Burundi ni menshi mugabo kubera iyo internet dushobora gushikira benshi bari mu mashuri y'i Burundi ducicije kuri iyo internet washaka tugashikira na benshi bari muri Afurika kuko ubukene bw'abigisha cyane cyane b'ibiharuro ba physique ba chimie cyangwa les sciences za informatique cyo bita mu cyongereza computer science muri henshi mugabo tugira imana yuko hari ubuhinga bwa none butuma ushikira abantu benshi uri mu kibanza kimwe kubera internet kubera no muri Afrika usanga ubu unye internet ishikira benshi kandi n'igiciro cyaragabanutse n'igiciro cy'ibyuma cyaragabanutse bituma byoroheza kwigisha
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
gire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
njuti z'ijwi rya Amerika ni kuri iki kiganiro dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha turashimiye kuba mwateze amatwi nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho Fasir Gebehu niwe washyize hamwe aya majwi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi kuri mikrofoni ari kumwe nanjye Eugenia Mukankunzi. Tubasezeho rero tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muri hose mu byo mukora byose. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.